Hello guys, Murao Medinet, Kuri Mikro, Nizawa Tabib, Tua Turi Kuri, Imperialtv Plus 257, Tukaba Tuba Savs, Abakund, Yes, Mukunda Kwambara, Mukunda Gufata Ma Voyage, Mukunda Kudekor in Zuzan. Rika Shop, Ilahari Kuganyo, Nahan, Duma Hasangi Univinci, Ama Valise, Ama Tissu, Ama. I'm going to go to the Imperialtv. Is our tabby, but got to recruit imperative plus 257 or Mugan or Shining Kunda Changi to Buja Entertainment. I call Muli Buja Entertainment to know what's that to me. She seems if that is the way, no be saying what jumping goats. Machine Ganabit.
Miss Ochan, ambitious and for ingots.
We are Manuzi, Yamanute, Mufuka Macar
to recruit capital.
Kuri capital, how on who are moody to MC Panda? Panda, kaka poop.
No. Could do to get to do festival.
Kwanza avant tout d'abord, Panda hari abantu bakunda kumbaza kubera iki ukunda gukoresha panda why panda?
Bon, jewe panda ni muri monte en Kiswahili, monte kuduga. Kubera rero natanguye kera nkiri muto, ukuya kudure naze ndaronka opportunity zo gukora ama event makomeye kwa kuduga. Kuduga rero niko byacivamo icyo gipanda icyo kivamo na Panda Entertainment. Nono mos
ama mazena kuri karanga muntu
Pascal
eh utwa Pascal ibuye kumbe wavutse ku Pascal
nitwa Bless Pascal oya mugabo si kubera Pascal kandi kubera ibiharuro byinshi narinze natwe gukora calculatrice niko nasanze barayikoze
kandi kijuju tuzinanye yawe hama ushaka kutubwira ingene festival ipanze Kugasaka festival dimo bipanze gute
urazi ko ntahanara mukije abakunzi ba Imperial TV
banze banzuri kandi ndakubwira ikintu kimwe ubwira turaguha runo munsi
ndahire oya mugabo nje kubabwira kuri festival ka mbere nifatire ndayibabwira nje kubabwira kuri festival izobera ingozi itariki 9/10/11 ni festival nini naho twayise Kugasaka ni festival izohuza intara zine zo muri no ngozi kayanza muhinga Kirundo donc twazegeranirije hamwe kuko hari aba jeune hari yabazi kuririmba hari aba jeune bakora ah mu Kugasanga barabizi cyane ariko bataronse opportunity yo kumenyekana bataronse ayo chance yo kugira ngo bashike kure bazi yuko ngugira umuntu atera imbere abanza kuzi Bujumbura na Zawadi kugira atera imbere yabanje kuzi Bujumbura yagome ngozi nta TV online zari ziriyo sinzi no musi yabari donc baba bibaza rero yuko kugira utera imbere ari gushika Bujumbura ariko ugasanga hari abantu bafite amatala atandukanye bazi kuririmba wanashaka bagize chance bakaja muri studio nziza bashobora gusohora umuziki mwiza ariko rero ivyo byose nivyo twaravye turagira ico bita kwegeranya ibintu tuvuga ati reka turabe ikintu cyo bahuriza hamwe bakabona yuko ivyo bariko barakora bishobora kugira ico bibashikanye ko mu buzima bwa misi yose bagatera imbere ariko bafashijwe n'inguvu zaba kurubabo bamaze gushika kure. Yes, nicyo rero twagize turavuga ati apare yivyo twogira no kugira ama entreprise akorera hari razariya ingozi hari n'ingumimo yinga hari ama entreprise usanga akora ugasanga nkora nka juice kajyoshe ariko ntibaronse kumwe bakamenyekanisha ngo gashike Bujumbura bakanwe ko bumve nivyo rero twagize kugira ngo twegeranirize hamwe dukore event imwe bashobora guhuriramo bose bamenyekane ama TV Bujumbura nyabuna aduge ama televiziyo aduge ayo maradiyo aduge nivyo bimenyesha makuru byose biduge bashe kubona izo talent nayo ma entreprise hari ingozi merci beaucoup
merci ha je ko do ma part abantu bazoduga badafisa aho bararanda bemereye ndaro kubera si mu muji wacu none ni
Kugasaka iwacu
okay ni Kugasaka iwacu hama twashaka kumenya nk'abaririmvyi bazoba bahari kuko ari abantu ushaka kutuzanira babita gutega abasha babandi bahariya kumwomba hariya nibo bazoba bahari cyanke udushira ama category y'abantu bazoba bahari
yes azoba hari categories zibiri z'abaririmbyi azoba hariho abateye imbere n'abakiri ko baragerageza gutera imbere abari mu nzira ya aba coming kubera no musi nta jambo underground ribaho n'aba coming abari ko baraduga n'abandi bamaze gutera imbere abo bariko baraduga tuzo tubahaye umwanya wo kuririmbira kuri stage iri haje public nyinshi yazanywe na babandi bari hejuru twamaze kuzana. Tuzoba twazanye hazoba haje ba artiste bakomeye ba hano o mumenyeri ya mazina hari abanyengozi bamaze gutera imbere bari ni Bujumbura muraza amazina yabo naho ntori ndakubavuga hakaba nabandi re tuzozana kugira ngo bashushe evenema iryohe
ego nyine nibo tudukine kumenya batubwire je nzoduge mvuga ati ngiye kuraba naka
uzodugu ugiye kuraba Kugasaka festival uzokwakira ibyo sanze
nshaka kumbwire ati je ndimo umbwire ati imba hazoza bashambugende nka masterland gati je ko induze ngiye kuraba masterland
neza cyane donc muri organization yacu turafise calendrier dukorerako no musi turi muri gahunda yo kumenyekanisha igiteramo kumenyekanisha igihe bizobera guhamagara n'abantu gufata masterland mundwi zokurikira izotangura ku munsi wa mbere niho tuzotangwa kuvuga mu artiste umwe ku wundi tuzoba turi kumwe n'icyo giteramo kandi zera yuko si interview ya nyuma dukoze hano muri Imperialtv ndazi ko muzoba mwaje no kudushigikira muri festival karibu rero cyane tuzosubira gukora n'indi mission tubabwira abaririmvyi dufise tubabwira aba DJ dufise tubabwira abakora modeling move dufise tubabwira n'abandi bantu dufise kugira ngo muzoze kuraba muje no kuraba ya
kumbe hazoba rero n'ibintu bya modeling.
Yes, azoba ari ibintu byose kuko muri festival haba hagukiwa abantu bose abakora ibintu byose abakora mu iyo domaine donc uva kari artistique bazoba bari ho bari
none kubera iki mwashatse kubigira mu minsi 3 kubitabe mu munsi umwe bihere bihe.
Yes, kungene rebe bimeze abantu bamaze kugira des recherches standukanye barabizi yuko festival ntishobora kuba umunsi umwe. Festival ibaye umunsi umwe riba ari ikosa. Festival faut kirenza 48 heures donc ishobora kurenza imisi ibiri nicyo rero twaciye tugira ngo tubashe tubana dukora ibintu byiza kurazi nawe nto byiza turamaze kubikora tubandanye twongerereza ko re
ama dibo je narabonye hada kuri afishe yuko hari aga pool party kada aga pool party kambwire nyene kazaba gapanze duhigama mayotobe bamwe bamwe nga
donc uvuze ngo aga pool party umengana kantu gato akano kari small ariko iyo uvuga pool party urunu runini cyane ya niko bitahura neza ukabibona kuko ni event izosozera donc ni activities izosozera event
dimo izoba mu nyuma narinzi ko tuzova hariya kuri stade Kugasaka hamace tuja mu mazi tuve mu mazi dusubira kuri stade
oya tukaba tugeze ikosa rikomeye donc umunsi wa mbere wa 9 hazoba foire hazoba ouverture y'e foire haje kuri y'e foire. Donc ils ont bandanya gushika 18h ariko hagati yaho 11h hazoba hatangwa ikitwa conference débat no kwigisha aba jeune b'ingozi aba jeune bo muri no aba jeune bakora muri secteur ya A kugira ngo babigishe kumwe bashobora kudandaza ibintu byabo bashobora kubishira kuri YouTube bashobora kubishira kuma media atangudukanye ndabakreere n'ama contact n'aba journalistes batandukanye abo bose bari mu iyo domaine kugira bazozo barabafasha mu buzima bwa misi yose gukura azi kuno munsi ibintu ama connaissance n'ama contact n'ibyo bituma utera imbere ndabakreere iyo icyo kintu rero hama mu a partir ya 18h hazoca haba ikitwa avant-goût guhonja guhonja kuri event izoba summit
ibintu birakomeye.
Yes, yo avant-goût izoba iremeshejwe n'aba artiste batandukanye aba DJ hakuru na hakuru kugira ngo babashe kubavugiriza umuziki mu ryohego cyane hazoba ariko hari abana promotion y'ibinyobwa vya Brarudi karibu cyane ku munsi wa gatandatu rero hazobandanye ya foire izotangura 9h du matin ibandanye hama 11h non reka tuvuge kari 11h ariho bazabacha batangura gutanga ama certificate ku bantu baje gufata ama stand hama 13h hacatangura performance y'aba artiste bamwe bataraduga ba upcoming tubashije ku rutonde baririmbe bakreye baririmbe baryohegwe hama guhera 18h hacatangura babandi nabo wumva ko ari no kumva baba bamaze kugira izina mu muziki. Yes, nuko bizaba bimeze uwo n'umunsi wa samedi hama tuzokugara stade ari ku wanyuma tashe uwanyuma avuze ati ndatashe ndatwugana
ama dimanche rero dimanche umunsi wa nyuma bahita
komba ya mwishi kubera uburuhe tuzaba tuvanye vendredi uburuhe tuzaba tuvanye samedi tuzaba tuja kuburuhukira muri pool party.
Pour partir du moins avant de tadi exactement ho ija piscine iri ba localisation
babi bahita kuri Nobel ni mpande ya presidence ya pare presidentiel ya kera murayizi ngozi kubarabara ribandanya rica rije gitega ahantu hitwa kuri Nobel haho zitwa kuri Belvedere nawe ntubo barahamenye
hama turashobora kubona hajya ku mafisha ariko du moins haranditse ko yuko ariko ama prix yo kwinjirirako est-ce que mu kwinjira no muri pool party bisaba utuzorihe kandi
oya ndiko ndagerageza kuburyo urishe rimwe bizoba biheza
urishe
urishe avangu bizoba biheza rega twe turabaremera ni hahandi nyende
twikiranye
kuri
Chanye,
turatiko turagerageza
kudusigurira kwenda shaka kuzoriha nka sam vendredi. Kwa tusanga nkiyo dimanche baranya nkiye ko ninjira.
Nitwe tuzo kuri ku mujyango azoba hari staff turiko turakorana. Uzoba ufise agapapuro kerekana kuwarisha, agapapuro kadashobora gupiratwa, agapapuro kadashobora kononekara, uzoshobora kumarana iyo minsi 3, umarane n'indi minsi yose. Donc uzokerekana uzokariha kwa gatanu ukinjire ko na dimanche.
Evan, ndumva ibintu bizaba bishoshe cyane.
Neza, ntikiko turabikora kugira ngo tuganye amafaranga bwo turiko turabikora kugira dufashe ugwaruka, dufashe na bene wacu, dufashe nabo batunzi bagize ama entreprise bashobora kumenyekanisha ibikorwa byabo.
Hama wamaze kuvuga ko ari intara zikwikije ngozi. Eske none nk'abantu bariza murambye z'amakamba zande nta karibu tubahaye cyane
tubira turayibahaye turayibahaye karibu nabo nyimba bafite icyo bashaka kumenyekanisha nibaze mwiyo expo babanyekanisha ibintu byabo kuko bugi ngozi ninini cyane izoba yakiriye abantu benshi murazi ngozi rimo ntara z'ambere zidandaza hani ngo hano mu Burundi kayanza niko kuko muyinga niko kuko bari ku mupaka donc hazo hari abantu benshi cyane abo bantu benshi rero fo kuba profita uzanye yo produit yawe usanze ukorera ibubanza usanze ukorera ibujumbura ize hari ngozi kuko turafite na entreprise menshi cyane ya hani bujumbura yamaze kwemera yuko azoza gukorera ingozi turafite nk'izitwa za pam zikora amasabune meza na gel meza na mashampo donc Pam business company izoba ari hiri ije kugira expo ibereke ama products yabo bafise babereke nubwiza bwo kuyakoresha donc karibu cyane ingozi n'abandi benshi ariko baraza hari ama societe d'assurance ari assurance big hari hoji kenizindi nyinshi na brody izoba ari hari kubinyobwa byayo tukibagiye nishira hamwe donc uruganda rukorera ingozi gwitwa Brasserie Burundi Brewery rukora amazi yasangwe n'ikinyobwa kitwa Soma Burundi
ama jewe do ma part imperial no tuzoba twibere bisigura ko nuwo wowe sabyifuza karibu vraiment tuzodugane ko samatika zova duherana kuri volcano basha tuzodunyura turago
ama volcano narayibwiye itegura imiduga myinshi abashaka izona badugana kwa gusa kudene
reka kudueda we
basi kudene
panda na babeshe bazoriya itike ingozi basha ni 7500
yo nyene
nta bisi dufata nta moto dufata na hantu hatoyi cyane ariko turakundana kandi twuzuye urukundo hama panda jeve mashaka ndagushimira
murakoze cyane Imperial TV kandi turabahaye karibu
basha panda ndagushimira cyane ku mwanya
wawe murakoze cyane
mubandanye urukundo ru
one love one target
turabashimiye cyane ku mwanya wanyu bakunze wa Imperial TV hamu ya di plan ni plan ndajana mita plan da parce que ni novuga gute umu best wanje nuri mu best uranya kaje
bakata kamera tubivuge byose cyane
nabyo bakata bizogumamo merci cyane tusaba abakunzi ba Imperial mukomeze kudushigikira ama like menshi ku mater mugira share subscribe abataradikora on theme